is time for us to know what is the right thing to do and go to the right direction. Ndị Igbo na-ata inu sị, anyị kọọ mma bịara n'ọgba ụfụfụ. Onweghị obodo, onweghị ezinụlọ na-adịghị n'otu na-enwe ihe ha na-emepụta. It is impossible, according to English word. No country, no village, no town, no state without being unity can achieve anything. It is unacceptable and it is not possible. Ndị Igbo orugo mgbe unu ga-agwa onwe unu eziokwu. Akwụkwọ nsọ sị mara na unu ga-amara eziokwu, eziokwu ga-emekwa ka unu pụọ n'oru. Ndị Igbo, unu nọ n'oru. Oru unu nọ bụ oru unu tinyere onwe unu. Onweghị onye tinyere unu. Unu na-ebe na Hausa asị gị, Yoruba asị gị, Fulani asị gị, Oba asị. Unu nwa na-eme onwe unu. Ndị Igbo na-atụ ilu sị, ọchịrị onwe ya n'ụgwọ asị na ụgwọ elu tọrọ ya. Unu nwa bụ ndị tinyere ọtụtụ pinye aka na ndị gọvanọ unu, ndị sinetọ unu, Federal House of Representatives. Kedu ihe ha mere? Ọ na-abụ onye ọzọ, isi na-awụ onye ọzọ na-eri APC na-aṅụ paracetamol. It doesn't work like that. Biko, unu na-ekwu okwu ịga demonstration, going to disturb people who are going their own private businesses, who are trying to survive and feed their families. Unu chịpụ ụmụaka na-enweghị ihe ha na-arụ, jobless people. Ha aja na-eburu pure water ụmụaka. Pure water ndị ha dinyere ha ji achọrọ ihe ha na-eri, ṅụọ, were akara ha taa, ha agaghị akwụ ụgwọ. Do the demonstration at the right place. Gaa na ndị sinetọ unu, gaa na ndị federal representative, gaa to governor unu ji eme protest. Ndị unu dinyere. Unu kwadoro ha ka ha jere ebe gị na-ezu ori. It is time I'm going to defend those governors because unu nwa rere vote unu. Unu nwa sị ha ji ezugbo ori. Ọ na-abịa itinye onye nwa bọ ya ozi ka o je gotere gị ihe, ọ gaghị ọga. They are your servants. They are not the boss. You are the boss. You have to do the right thing. Now, look at the Western world where we are in the United Kingdom. There have been so many organizations of Ndị Igbo. The next 419 obtaining by false pretense is now what? Igbo forming. Igbo Benin, Igbo Ekunye, Igbo Ekwe, Igbo Larola, Igbo Nodiala, Igbo Biliotto, Igbo Lanya, Igbo Lente, Igbo Boegu, Obogini Neme. If you are forming, how can you come together? Only in UK, there are more than 100 Igbo organizations. What are they achieving from month to month, for months and years? Only Ombo chairman, Ombo secretary. Actually, Ombo president. Ombo secretary. Secretary ni secretary again. Chairman na chairman again. President ni president again. Committee, okoto okoro. Chairman, okoto okoro. Ghana meeting na London na United Kingdom. Ihe ebe ha nọ, ha dịcha ime. Onye dọwa ihe oriri ya riberi eche ya were anya gbanwee ya were black bag paaki ya nri jedọ ya na friji ndị na-atụ ego na-atụ ego. We live in a procedural society where things are working. We need to learn. Ụzụ na-ama akpụ ogele ya na-egbe anya n'ọdụ. I, Eze Ndị Igbo, is now to come to contest to be the governor of all governors, the senator of all senators, the Federal House of Representatives of all Federal House of Representatives. What am I going to do for you guys? I will make sure that all the universities will be closed down. All the colleges will be closed down. Primary school, Mechi, Nkobana, closed down. Why? Millions of people have no job. Why do you go to school and wasting your time? English people said, why should you go to Tesco to buy a milk while you have a cow in your backyard? You acquire your first degree, second degree, third degree, fourth degree, master, servant, one boy degree, midwife degree, nurse degree, but we are begging pocket money to eat. When somebody, I'm going to master again. Go and learn handwork to help yourself. When you allow your senators, when you allow your governors to go and steal, they are all what? Political criminals. How can you have private jets, having house in London, United States of America, Germany, Paris, all the Western world? Your children are the ones who are good to go to school. It's time to stop. It's time to stop.